Michaeli Madonna e Mr. Gashit on the beat. Aha. E tem goma tanyoane. Nasi kasi pamozinho. Mr. Jordan. Aeng Serson. E Gashit on Madonna. Aie. Aie. Uta uta mwenye man.
Amani la wanuma kwa libayo.
Salak salak ngomale
this is very producer.